Ngiyanibingelela ngiyanamukela ehlelo namhlanje. Ngifuna nje sikhulume nge-episode yeyizolo uthando nesithembu, la uSneh ekhombise khona ukuthi akashintshile. Usawusneh lo simaziyo odelelayo ongabahloniphi abantu badala. Kuqala ngokuthi uMusamseleko abize uSneh azokhuluma naye, azobuza ukuthi kwenzakalani, why ehlezi engekho lamagcini. Washo ukuthi-ke yena into enza ukuthi ahlezi ehamba uyabhoreka, so yena kumele ahambe ayophuza ngama-weekend. Baba uMseleko wabuza ukuthi indaba engahambisi imali kaSamkelo yeqolo bonga Samkelo, uSamkelo ingane yesibili kaSneh, washo ukuthi kuyenzeka angahambisi kokunye. Wathi-ke ubaba uMseleko uzodeductwa-ke allowance yakhe. So uMusa uMseleko kobuzile uSneh why enza le zinto ezenzayo. USneh waqala wakhala washo ukuthi ingoba ukhumbula umama uMusa uMseleko wathi yena naye akanayo uma kodwa akazenzi izinto ezenzo ikusasa lakhe libe sengcupheni. Wenza sho ukuthi akwenzayo uba nesasa eliqhakazekile, kodwa yena uSneh into ezenza yena akenzile ukuthi abe nekusasa eliqhakazekile. So ayikho right lento ayenzayo. Bese uSneh washo ukuthi akayithandi lento eyenzekala ekhaya, ukuthi ubaba uMseleko uyathanda izingane zabanye abantwana bakhe, iy'ngane zikampumelelo kanje, ngoba uMpumelelo benuSneh abanabazukulu, kodwa abakhe abantwana uSneh ubaba uMseleko akabathandi. Wathi ubaba uMseleko ngiyakwazi ukuthanda ingane zaSneh because uSneh uyintombazane, akumele azalele like her. Waphinde washo ukuthi wena uSneh uyahluleka ukuthanda ingane zakho. Ingane yakho kuqala ikhuliswa uMacele, lesibili kwaphoqeleka ukuthi ihambe yokhulisa uBokamfana, wena uhluleka ukuthanda ingane zakho. So u-expecta kanjani ukuthi mina ngithande ingane zakho? Wathi nje yena ngeke akwenze lokho. Yena into amele mangayenze ukuthi makayeke ukuzalela la ekhaya. So-ke nje uSneh-ke uqhubekile nje nale attitude yakhe lapha bekade behambile beyocelebrate i-birthday kaMseleko. Uthe behambile beyocelebrate i-birthday kaMseleko, ubaba uMseleko wa-update uMacele ngenkulumo ekade nayo noSneh. USneh waqala-ke le attitude yakhe, wabashiya etafuleni, wofonela isoka lakhe lapha nje eduzane nabo kanjalo nje. And ngathi hayibo, uSneh yazi akahloniphi, ukukhombisa nje ukuba luhlaza, ngoba le nto ayenzayo asikho isidingo sayo, ngoba uMacele wefuna uMusa uMseleko ufuna uku-update uMacele nge-conversation bebenayo ngayizolo. Ayike akuphelanga lapho, kuthe kusaqhubeka kusaqhutheka kuzokhuluma indaba yakhe yesibongo, kwasho ukuthi ushintshile inini and abantu bashibe mele bazokhokhela abantu kaMseleko. Waqamba amanga, so manje uMacele washo ukuthi makhulume iqiniso. Waqala futhi waqala phansi futhi waba ne-attitude, ngoba siyamazi phela uSneh nje ukuthi indlela nje ane-attitude ngayo nje iyasabisa. Akuphelelanga lapho, kuthe mekumele kuculela ubaba uMseleko i-happy birthday, abantu balento bafisela ukuhle ubaba uMseleko since bekade ezalwa. Kule episode uSneh wathi yena ngeke aze amculele ubaba uMseleko ngoba akayithandanga indlela abamphathe ngayo. Namhlanje akuphelelanga lapho, wakhuluma indaba zokuthi abamthandi, abanandaba na, futhi yena akawufuni lo mndeni wakhe. Lapho uMacele siyazi ukuthi uwa evuka noSneh, uncama ukuxabana nobaba uMseleko exabana indaba kaSneh, kodwa nje uSneh akakuboni konke lokho, ubona nje ukuthi umndeni wakhe awumfuni. Kodwa nje mina engakusho ukuthi uSneh kuyabonakala nje ukuthi akashintshini yabekade ethi ushintshi, ngoba sekhumbula ukuthi uma sizini adlule, ngicanga ukuthi amabili amathathu uSneh uthe ushintshile, usenza kahle, kodwa nje akubonakali kanjalo. Cena into lapho ke-comment section ukuthi nizizwa kanjani ngalezi ndaba. Cena like and subscribe. Ngibonge kakhulu, nisazokwenza kanjalo.